iBhayibhile yebana. Ukuyazise xa uThixo esenza konke. Ibhalwe nguEdward Hughes. Ifundwa nguMaria Sekgota. Nxibelelana www.bibleforchildren.org. Senziwe ngubani iBhayibhile ilizwi likaThixo isixelela ukuba isizwe senziwa kudala. UThixo adala umntu wokuqala wamthiya ngokuba nguAdamu. UThixo wabumba umntu ngothuli wasemhlabeni wamphefumlela emthatheni akhe imphefumlo yobomi. Wabanga umphefumlo ophilileyo umntu wazifumane sele emsizizweni omhle oyi-Edeni. Naphambi koba uThixo enze uAdam wenza ihlabathi elihle elizaliswe izinto ezimangalisayo. Kancane kancane uThixo wenza iintulana nemithebelele. Iintyatyambo ezimavumba amnandi nemithi emide neentaka ezintsiba mabalabala neenyosi ezivuvuzelayo kunye nosinyeke. Phofu ke uThixo wadala yonke into ekhoyo, yonke into. Ekuqaleni phambi kokuba uThixo adala izinto zonke kwakusenyanyeni kungekho nto ngaphandle kwakhe. Kwakungekho mntu zilwanyana, kungekho kukhanya okanye ubumnyama, kungekho kunyakazela nazintshunkumo, kungekho zolo namhlanje nangomso. IbenguThixo yedwa ongenasiqalo waze waqala wasebenza wadala. Ekuqalekeni uThixo wadala izulu nomhlaba. Ke ehlabathini kwakusekunyanyeni, kuselubala, kwakumnyama phezu kwamanzi kwezonzibila. Wathi uThixo makubekho ukukhanya. Kwabakho ke ukukhanya. UThixo wakubiza ke ukukhanya imini, ubumnyama wathi bubusuku. Kwahlwa, kwasa, yalisuku lokuqala. Ngosuku lwesibini uThixo wahlanganisa amanzi angaphansi kwamazulu. Ngosuku lwesithathu wathi uThixo okomileyo ngumhlaba, kwaba njalo. Wathi uThixo umhlaba wawuphume uhlaza, imifuno evelisa imbewu, imithi yeziqhamo eyenza iziqhamo ngohlobo lwayo. Kwahlwa, kwasa, yangumhla wesithathu. UThixo wenza ilanga, inyanga neenkwenkwezi ezininzi ezingabhalekiyo. Kwahlwa, kwasa, yangumhla wesine. Izilwanyana zaselwandle, iintlanzi, ominenga banyakazela elwandle, neentanga zezulu zaphaphazela phezu komhlaba, zalandela eluhlwini lwakaThixo. Kwahla, kwasa, yangumhla wesihlanu. Emva koko uThixo wathetha wathi umhlaba mawuphume imiphefumlo ephilileyo ngohlobo lwayo, izinto ezizitho zine nezinambuzane nezinto eziphilileyo zomhlaba, kwaye kukho iindlovu ezishukumisa umhlaba, inkawu ezintwebileyo neengwenya ezoyikekayo, imisundululo enyakazelayo, nezinye iintlobo ezininzi. Kwahla, kwasa yangumhla wezithandathu. UThixo wenza enye into ebalulekileyo kakhulu kumhla wesithandathu. Yonke into yayise imlungele umuntu. Kwakukhona ukutya emasimini, nezilwanyane nazo zilungele ukumkhonza. UThixo wathi, masenze umntu ngokomfanekiselo kufana nathi. Makabe nokhosi ezintlanzini zolwandle, nasezitakeni zezulu, nasezintweni ezizitho zine nazinambuzane. Wamdala ke uThixo umntu ngokomfanekiselo wakhe. UThixo wathetha kuAdamu wathi, yidlani konke okusemyezweni, kodwa wona umthi wokwazi okulungileyo nokubi ningadli. Ukuba nidlile kuwo umthi nakufa. UThixo wathi, akulungile ukuba umntu ibe yedwa. Wathi, ndakumenzela umncedisi onguwabo. UThixo wazizisa izinto zonke eziphilayo phambi kuAdamu, iintaka zezulu nezilwanyana. Waza uAdamu wazithiya amagama zonke. Kodwa phakathi kwazo zonke izilwanyana neentaka zezulu akubangakho nanye efanele ukuba ngumlingani wakhe. UThixo wawisa ubuthongo obukhulu phezu koAdamu, walala. Wathabathala lunye ezimbanjeni zakhe, wavinca ngenyama esikhundleni salo. UThixo wadala izinto zonke ngeentsuku ezintandathu, waza walusikelela usuku lwesinxenxe, waza alwenza usuku lokuphumla. Emyezweni wase-Edeni, uAdam nomkakhe uEfa benolonwabo olukhulu, behlonele uThixo. UThixo eyinkosi yabo, umboneleli kunye nesihlobo sabo. Xa uThixo esenza konke, ibhali elisuka emzweni akaThixo eliBhayibhile ifumaneka kuGenesis 1 kufika kwi-2. Ukutyelwa kamazwi akho kuyakhanyisa. Indumiso 119:130. UThixo uyayazi ukuba senze izinto ezimbi, asibiza kokubona sisono. Umvuzo wesono kukufa, kodwa uThixo uyakuthanda kanokuba uthemele unyana wakhe, ukuphela kwakhe uYesu, ukuba afe emchwalezeni ohlayiwe ngezono zethu. UYesu wavuka ekufeni, wabuya wanyukela emazulwini. Ukuba uyokholwa uYesu, umchela akuba akuxelele izono zakho. Ukuba uyakholwa ukuba le yinaniso yithi kuThixo, Nkosi Yesu, ndiyakholwa ukuba unguThixo kwaye weza waba ngumntu ukufela amatyala am, wabuye waphila kwakhona, nceda ungene ebhomini bami undixolele izono zam, ukuze ndibe nobomi obutsha, ukuze ngenye imini ndihambe ndiyokuba nawe ngonaphakade. Ndincede ndikuthobele ze ndiphilele wena njengomntwana wakho. Amen. Funda iBhayibhile, uthethe noXhwithu yonke imihla.